mu buzima mu gihe ari kumwe n'umuhungu
akunda
nike kintu amukorera akumva ko kimujyoheye mu buzima
umuzi nagize boyfriend Joashim Isaac tubonane kugira ngo ndamwishure kintu kibazo
ni kubera iki gushikisa waragumiwe byagenze gute gushika utararo nka
28
niyo bariko radukurikira ariko mu buzima busanzwe kaje nje mu buzima busanzwe 28 yawe umukobwa mwiza Uburiki kugira ngo ronke
Joashim uyu mwana mwitwarire vraiment
oya sino nkunda mujyana ku myaka 28 no
Nivuza kumubaza impamvu n'ubusa makuru avuga yuko mu bakinyi bose baba bakorana akenshi babakobwa iyo arose umukobwa mwiza amusaba ko baryamana kugira ngo avume ni kubera iki
ndatanga ubusiguro okay murakoze ni kubera ko uwabivuze iyo tuza kuba twararyamanye ntiyari kuja kubishyira hanze yari kubigira ibanga
ahubwo ndakeka impamvu yabivuze yuko ari uko bimera nuko wamusabye akakwankira yuko mushobora kubikora kandi pole sana
murakoze cyane reka tuza turironderera mwebwe bafite 28 mukuze kubera abana baratunaniye reka twirondere
izabitora mikro yawe
Alvera, urifuza kuzo byiwa cyangwa ushaka ugumu kunyene?
Kera narabishaka kubyiba ari kubona arabihebye. Akubyiboha.
Ndira hanyere. Ati.
So Jane nje ndi mu bahungu bonze ingozi bahari bafise. Jane narashaka kuvyiba kandi n'umuntu acabishaka ariko si byiza ko tuzatura abantu twonze twaje tubesha ngo ubona arabivuyemo ngo nasana ataka mara. Biba byaranse urajya bikanka bya ni biki mana siyo fresh.
Mimba bazizawe mama vuta yawe. Ngukorere nanje icyo wampamagare ngukorere nanje icyo wampamagare nitwa Olivier niyo ngabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe j'aime na commenter munshigikiye muzaba mushigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
Tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo
Alvera ni bon
Salama
Ni
meza
Je Alvera uratwiye twarondana ngo tukurane ngano no wevyanka
Imana irabikoze rero turaronkanye
Amen Imana irabikoze Alvera ni sawa
Nukuri ni sawa meze neza cyane
Bo je nta byinshi bise ndakubaza ku rupfu rwawe warapfuye warazutse
no sinapfuye ndi muzima urumva nta kintu nakime cyo kumbaza mu gihumbo n'andamahoro
nshatse kuvuga urya muntu source yabigiye ibintu byo gupfa bikaba byavuye
ikiganiro cyara cyose kuri televiziyo
narayonye mwakoranye na Santa muje kubira bahari rero ni mumbaze byinshi bijyanye no gupfa kwiwe yarabisiguye byaraheze ubu rero turi bazima turi mu bazima reka tubazanye ibindi Joashim kuva hasi gushika hejuru wambari yangahe I'm sorry ikibazo ni kibazo kiri bizarre kuntu ariko je ndakunda kukibaza
Nibaza ko abaye menshi narenga 15,000 by'amarundi.
Ya vre?
Ya.
Ikirato kigwa amafaranga 200,000.
Ikinogiya nka 2,500 by'amarundi kandi mu ruvumera. Iraho nyene ingoza pana y'ubujumbura ko urumva ni hatari.
Pataro?
Ay pataro reka nayo ndahe 2,500.
Yo. To. Fahiyo ari pana 2,500 baho yo fahiyo. Alvera. Chaki bazo nyene kiri bizarre. Ubujya wambara yangaye kuva hasi gushaje.
Nambari y'amafaranga y'amarundi sindayazi kitigiri ariko n'amahera make cyane
kala ni nyinshi bari kwambara ariko wayo wambaye
niyo muzu nari numva nabonye mu ivalize nifuza kwambara no muzu nta kidasanzwe ntacyo nafatiye ko kugira ngo ndayambare
kuririmba no gukina sinema ni giki wibaza kugiye gushiramo ingufu cyangwa ushiramo ingufu sana kuri tibene
byose nta na kimwe njo negrija byose ngiye kubifata byose ndabishiremo ingufu cyane
wibaza ko ari kuberiki ukundwa kuri rezo sosio like YouTube he kuberiki wibaza ko abantu bagukunda kandi buka umunsi bavuga uko witabye imana abantu benshi barababaye barakanguka ati yo Alvera bayike narabagije urashye mana randuye n'abantu benshi cyane ko arambaza ibintu byawe wibaza ko ari kubera
gusa ndabashimira ko bankunda ariko impamvu bankunda nibazangira n'ubuntu bw'Imana nta kindi umuntu ankunda ariko umuntu ankunda nibaza ko bankunda kubera n'ubuntu bw'Imana gusa yego
okay Joashim muri groupe yiwe inkinzo ni nkinzo inkinzo TV Nukuri nta mukobwa aho baho bariyo nibimetemete gusa abadada bahiye gusa wa muhungu we wababonye mwiki aho bateresharaje aho bajya bajya basto
no vuga yuko ibintu turimo bararaba nabantu tuko turakoresha ega nisurira konta uravye ba Delicia karaba ba Santa sha abo nije nabazanye we ko baro Krisesi beza we mbwiza ukuri nabo ni beza so ibintu rero ubwiza bura konta ariko gusa sina vyiza kuvuga ngo nta mubi ahari ahubwo n'ubuntu bw'Imana twa nagize imana ndonke igisho gize imana yampeza gira mpunzana abantu beza ya
kuberiki keje umfashe umuntu ashaka kwina muri sinema ya ucu muha kontra like nivyo gusinya biki kuberiki kuberiki atubuza twaga kinamuka mbara guhembana mugahembana gacomoka mpaka biya bintu by'amafoto ibiki
bijya anya sinkunda kubivuga ko menshi ariko gusa novuga umwe wese afise ukuntu aza mu kintu novuga ko mu bintu vya kontra gusinyisha abakinyi ba filime je nanje nabitanguwe ntavyo kuri rezo sosho ntivyaza ngo mu mukinyi wa filime bamusinyishije kontra sikuvuga ko dufise amahera menshi yo kubahemba ahubwo twabikoze kugira duha agaciro umukinyi amenye habarizwa nawe afashwe nabi n'umukoresha aze kuronka icavugira ko mu kuja kwitwara ariko dafise kontra usanga bigoye nta uronka uvugira ya nico gituma nabizanye kujya
okay Alvera uya amazina y'ikirundi witwa
muhimbare
warabaje impamvu wiswe muhimba
oya sinigeze ndabibaza
muhimbare kisigure ikintu mu kirundi cyumvika
muhimbare nibaza ko ni ikintu gihimbaye Alvera nawe bisigura ikintu kiri très mignonne byose ni muhimbare majambo makeko
barakunda kuvuga ati mukubwira nakunda kwivuga imyaka ariko kameme kuri Alvera c'est simple
24
imyaka 24 ariko wewe umurabyo ari kumuha ingara
arimwo kabisa nta ngorane si umwana karimwo akimyaka karimwo mbe ariko umukobwa arinza avuga 24 harura muri 28 abakuze uko umukobwa arinze yemera imyaka my friend kandi akayivugira kuri rezo sosho umenye ko hariyo yamize itari mbiki eh s'il vous plaît gusa ni sawa uri kurakura mwana kurash
okay Alvera urifuza kuzo byiwa cyangwa ushaka ugumu kunyene
kera narabishaka kubyiwa ariko ubona arabihevye akubyiboha
ndira hanyera ati
so je nanje ndi mu bahungu bonze ingozi bahari bafise je narashaka kuvyibwa kandi n'umuntu acabishaka ariko si byiza ko tuzatura abantu twonze twaje tubesha ngo ubona arabivuyemo ngo nasanze atakamara biba byaranse urajya bikanka byo ni biga imana siyo fresh kubesha iyo ubivuga basi hari uwundi muntu avyibusha basi ari ngaha atazi iyo situation yo konda ariko mwenye uri kumwe n'umuntu nawe byanse
urumva nivyo
urumva na byaranse ndabyemeye gusa gusa narabikunda kubyibuha kubera ko nahora nimvaga ko ninabyibuha narakunda ngaragare nk'umuntu akuze wabona n'ubwo ariko uravuga ngo undabyibona mu myaka ingana ibaza ko wabona ko ndi umwana rero nabona ko bishyitse nkabyibuha nkaba muntu munini nzoshamboneka nk'umuntu akuze ariko ubu nasanze nyine gukura sekwa icy'ingenzi gukura no mu mutwe ibindi n'ibisanzwe luka yego niyo mpamvu na byo kubyibuha nakibikunda cyane
turekanye no gukina amareresi burya akandi kazanze ukora naka
je ndi umufotografe
okay.
Ndi umufotografe muri ro messagere ngozi naragiriwe novuga ubuntu nafotora umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza ariko murabona ko yitahiye ahari yubahwe yego niko kazi je nakora kubisanzwe nari umufotografe kandi n'ubu niwe ndiwe
okay.
Yeah.
Iyo utari kuba umuririmvyi mu kinyoma rero wari kubuye iyo utari kuba umuririmvyi kazi cyangwa mu kinyoma sinema wari kubiki
naco nari kuba ndico
wari kubimbwa utabaye ikintu na kimwe bisigura ko wavuye mwimbwa ariko gusa ko ibyo bintu wabikoze no uvuze ngo naco How go uri munsi yimbwa Isaac oya no oya silver untahure Alvera azinda kuba sinogutuka mvuza ati yakubajije ati yutaza kuba muririmbye cyangwa kine film wari kubike ngo nta nico nari kubaco bisigwe nti wari kuba niyombwa oya silver pre tuvugishe kuri ni wavyivugiye ahubwo gusa uburi kindi kintu gusa sinokwishurira we nuzi cyo wari kubaco
karagonagaraga ahubwo sare uyihangare
probleme wae ni bazengera shobora
ntagwa
nyivyanda gutakiya urumva nibaza ico nari kubaco no kuba muririmbye cyangwa umukinyi wa filme sinigeze ndabitegura ko nzobiba ico nari kubaca imana nari gusanga yana kinegure nkuko nabaye no umukinyi wa filme cyangwa umuririmbye kijya nari ndacishye ku deranja gose
okay Alvera rigitangaje nakaze ku president umengaraga kubitawe sometimes urabaza nibibazo ugakora ibiganiro ari ku biganiro byawe nta vibe babifise sana kuri YouTube like murindi wa ma views nk'indirimbo cyangwa cinema urimo why
kenshi ngo ndagukora ibiganiro vya gospel rero urabizi ibintu vya gospel abantu mese no bakunda kubikurikirana that's why nibaza ko sinzi impamvu batabiraba ariko ababiraba barahari ego
sawa mwabyumvise rero ni Alvera hamwe na Joashim aba nabantu nubwo yuko bitanga sana bintu vya maderesi ibara ryagira rigwe
nkindi byoroshe sico kimwe nawe urazota telefone cyangwa bayikwiye urabe ko adahera meza biro tarayironka ariko umugabo Oh, eh jumu saka online. Karte simu yuguruje nshaje. Ya indi nyene nimero ya.
Na nguvuye batwa.
Numugisha Imana yabahaye ni byiza. Ibyo bavukanye ni ko gaciro kabo. Dukuye no kubakunda nkabashike bashe ya.
Sawa. Alvera. Ibazo n'ibyo byo kubabaza vrema. Ariko reka duse n'abasoze byago byacu. Uratwareke mbananye ibindi. Uno munsi urukura kina mareresi, uraririmba, uragira iki. Ariko ikintu bibaza ko abantu batakuzi ko wewe cyane ikintu bibaza ko abantu batakuzi ko wewe niki
abatanzi ko abantu
ikintu bibaza like utigera we expose kuri social media ariko abantu niba kikuzi ko hari ibintu bazi mu buzima umuntu wese abafite ikintu yinyegeje mbo yibikiye harakano wibikira we muri wewe eh ni giki ubaza ko wibikiye tutazi kuri rezo sose
ah ico kintu nibikira umva ko naracibikiye nyene sinkeneye ko abantu bakimenya nta nimba yo kwivugira nga
Alvera yamanutse sinamenye ibyabaye we wabaye habaye this is mbonye volume igabanuka tubandanye Alvera I'm sorry sawa tubandanye wawa ega je nakanguze nabonye imenga volume yagabanutse sawa tubandanye
Petero undi kumwe na Zakayo uru ni kigiti kuno munsi ndari wawe
umva so sawa tubandanye so uno munsi ni giki wibikiye abantu tutazi kuri rezo sose kwa Joshi
ico nibikiye nuko uwo bazi kuri rezo sose atariwe ari nyuma ya kamera ya bisigure mwo kimwe ndi mubi cyangwa ndi mwiza nyuma ya kamera ni ibintu bibiri nico nibiki
ati bisigura ngo uri mubi cyangwa uri mwiza
ya mvuga ati ikiri nyuma ya kamera abantu batazi ngo kimwe ni kibi cyangwa ni ciza nico gituma muri filme cyo dusanga twakinye ibintu byigisha gusa kubera ko bijya dukina muri filme si cyo turi ya nico
nshaka ariko munashaka kukwereka yuko ari umusenzi cyane muri sinema kumbe ni umubiri
ari andi umubiri
cyangwa sanga ni umubiri muri sinema kumbe ni umwana mwiza
yes nico nshatse kuvuga ya
Alvera nawe no
Ya jewe muri filme ndumana tandukanye n'uwende we mu buzima busanzwe kubera ko muri filme mba ico filme ishaka komba ya mba ico filme ishaka komba mba ico nshaka ko abantu bambonamwe muri filme ariko mu buzima busanzwe ndi jewe
Alvera ndiko ndasozera ubuye n'umuntu abwira ati ndakwanga inyishu yawe ngufi sana umwishura utarinze no kuruha ni
uramaze
Uramaze abisigura
Nyeri sawa none ndagufasha iki n'urumva Sawa ndagufasha iki urumva muri isi nasanze nta muntu ashobora gukundwa n'abantu bose rero umuntu gukwanka n'uburenganzira bwe kandi ni kimwe mu kazi bari karihereza kora ko iyo umuntu akwanka aravunika urazi iyo umuntu akwanka Isaac upostinga agafoto akashavura yabona wariye neza mu mutima agasimba umutima abonye Isaac ya Mike niro kumva biramubabaje umuntu akwanka rero abafite akazi gakomeye cyane ni umuntu wo kubabarira
umuntu wo kubabarira abateye igongwe Giranda guhemiko. Uyu mungu majamba murimo aruta nuko angana. Urumva ukumubona. Amajambo amubitswemo araruta nuko angana.
Nibaza ko nazingamye. Kubisanze je fise byinshi mu mutwe. Mba numva no biserurira rimwe en même temps. Ariko bikanka ariko kubera uko ngana ariko gusa bingiye yo nasanze ndabivuga
cyangwa ndaguhe micro mubarize Alvera bibazo bibiri Alvera nawe ni umujournaliste mu presenter ndabitse aja kumera micro rawo cyumera akumba akumumorere bibiri hamaje dusoze raho rakoze kiri jambo mutaho
Alvera Hello bakunzi ba Isaac TV n'umujournaliste wanyu. Ubu n'umujournaliste wanyu wa Kim Smith ngari mumenyereye filme za Mpombe ubundi umujournaliste. Ngoma ndamubaze ikibazo kimwe Alvera. Kwanza banzura mutsa bari kwadukurikirana kuri Isaac TV.
Nabyo kuramutsa. Ubugume ngo bwoba rakwishye.
Ndi mu ntango ubwo ndafise ibibazo. Ubwo babwiki. Okay, reka tugerere ko basi direct ku bibazo. Alvera. Gute ushobora kuva muhira. Sivyo? Ukambara ukikwiza hose. Ariko ukambara ibirato ubona ko biza kujya biza kumaramaza mu bantu
ni kubera ko aribyo nahisemwo kandi ari uburenganzira bwanjye kubyambara
ni uburenganzira bw'iwabo
ego
mbega kuko urumva kutari kurabangamira abantu bashobora kubona witabira ibirori bakabona utangaye gukura ibirato mu bantu mbega ntibazava bibaza ati mbega Alvera ashobora kuba yasaza
gusara nabyo ni bisanzwe no bansaze nk'abandi kandi kindi sino wambaye uwa mbere kandi kindi na wewe burya uhagaze abandi bantu bari hariya ukaza kuvuga abandi batekereje bariko barakuraba bashobora kugufata nk'umusazi rero ni uburenganzira bw'umuntu gufata umuntu uko ashaka bari bisanzwe
okay Alvera iyo ikibazo cya kabiri Alvera ni ikihe kintu kimunezera mu buzima mu gihe ari kumwe n'umuhungu
akunda
ni ke kintamukorera akumva ko kimujyoheye mu buzima
umunsi nagize boyfriend nzosaba Isaac tubonane kugira ngo ndamwishure kintu kibazo
akabazo kanyuma kamatsiko ni kubera iki gushyikira isaha ku myaka yawe 24 kwanza ni 28 je ndaguha 28 ni kubera iki s'il vous plaît ni kubera iki gushyikira isaha waragumiwe byagenze gute gushika utararo nka 28
bijyane
wi oya ke 24 niyo bari kwaradukurikira ariko mu buzima busanzwe ka je mu buzima busanzwe 28 yawe umukobwa mwiza Uburiki kugira ngo ronke
boyfriend haba ingo hari ingoranye abana
urabizi yuko umukobwa ntabura abahungu bamuresha ariko ndacari ko ndasenga imana kugira ngo ishobore kunyereka umugabo w'isezeranyo wa nyawe
nivyashika gatonya gusa yes gusa ni kubera ko sije tujemwo uri kura nyikwegera bizu raza guceceka okay ari habagore benshi baronsa abagabo kandi bakavuga ko babasengeye mbeko ko iyo babagabo babadishe bakabahondagura koko wa mugabo uba warasengeye wewe akaba ari karagukubita koko avuye ku mana uzomenya gute ko avuye ku mana canke uwo muhawe na satani canke amaranga mutima yiwawe
hambavu yo kuba turonka abagabo twasengeye utukabita bisezerano buriya n'umwana umubyara nk'abari wisezerano ariko umwana uramubyara ari umwana mwiza ariko kura ko satani ico ajijwa hano mwese no kugerageza abantu no kubahindura nta gitangaje rero kano kanya wejo hakimu twubakanye naragusengeye uri umugabo mwiza kandi wari umuntu mwiza hanyuma ugahinduka kandi nimba ndishe ngomba kuvyihangana kubera ko ijambo y'Imana avuga ngo urukundo rurihangana gwemera byose kandi rurinda byose rero mu gihe uhindutse ngomba kwiga kubana nawe muri za mpinduka zawe ariko nkaguma ndagufata nk'umugabo wanje kuko mba narasezeranye ko nzobana nawe akaramata
Joashim uyu mwana mwitwarire vraiment
oya sino nkunda muja ku myaka 28 no
kigo okay mwibari tutubaze nawe tubiri wawe amatozi kigari
cyane
turamikro turamikro nawe
mu hosta wamubikora
but arabizi nta bishasha birimo ni bibiri gusa amaduhe wakubise bitandatu mu mumore bibiri gusa amaduhe
Joakim ukibaze ishambere ndakubaza ndashaka umbwire umushikiranganje w'imico kama izina ryawe
nibaza ko nawe yo batanze Nanje nawe nzi.
Ya, sinakubajije kwa kuzi nakubajije izina gi.
Nanje mu kwishura nasiguye impamvu ari no ntawe nzi. Nawe kubera tanzi vraiment.
Chambere kirayese.
ikibazo cha kabiri nifuza kumubaza Joachim nifuza kumubaza impamvu nubisa makuru avuga yuko mu bakinyi bose baba bakorana akenshi babakobwa iyo arusi umukobwa mwiza amusaba ko baryamana kugira ngo avume ni kubera iki
ndatanga ubusiguro okay murakoze ni kubera ko uwabivuze iyo tuza kuba twararyamanye yari kuja kubishyira hanze yari kubigira ibanga
ahubwo ndake kimpamvu yabivuze yuko ari uko bimera nuko wamusabye akakwankira yuko mushobora kubikora kandi pole sana
murakoze cyane reka tuza turironderera mwebwe bafite 28 mukuze kubera abana baratunanira reka twirondere
izabitora mikro yawe
ngo mureka twirondere batama kazi
kabisa kuko batoya baratunanira urabona ko gashuye ngo ana
content iyo yo no corona oh reka ni bwo oh man anje murakoze cyane bina gurima Joashim ngume na Alvera Alvera nda kambaye Alvera ntunjaniranye ko bereka ndakuriyo kandi ndagusezerere urakoze cyane
murakoze namwe
aha wambaje akabazo kiza cyane nuko kamugoye mushikira nganje wiki
wimico kama
urakoze byamunaniye ndagushimiye nawe boss
nanje ndabashimiye
okay turumwe na Alvera turumwe na Joashim abantu bobegwa araga couple kubera urabona yuko ari danger ariko ko biri kose arasubiye kuduga volume mwabibonye sawa merci beaucoup les jeunes c'est un classique twari muri lancement officiel ya cinéma ya Amede hamwe na Fanny Lavine na Sia mu Rwanda twaje ngaho kugira tubashikire ariko kandi nawe gende bashikire kuri YouTube mushikire Alvera kuri YouTube shikira Inkinzo TV gyatse no ni gwawe canke ni ya boss nyene televizion ndaza
boss nawe nzi simfise ni imwe mfise na zitatu kandi zizwe
wawe
parizi wanje Inkinzo TV ni gwanje bikore TV ni gwanje n'izindi ntashaka kuvuga
ibi cover akunda gushira ku uyu muhungu ashaka amaramaza uwe tuzokubika
je ndiko nirukana views my friend
udashaka views na bipe
yo ntangorane kabisa nara bashaka abadashaka views ntimubabona bamba bari hahandi nyene twese ko twirukana views
okay so merci beaucoup togo twagere neza na runo gwaruka ariko ririrondeza ariko rakora sana kugira rubeho je nitwaza classic akim junior nafashe gufata kamera bye bye ciao ciao kuma kosa twavuze mutubabere nk'abana abantu ariko kuri byiza bifata uko nyene wabyakirie hama ubisangiza abandi bye
Bema majoyce. Kumenga wataye umutwe na maki.
Reka cyaka papa Gloria ahubona nataye umutwe. Mu mezi uku kwezi nari fise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndege.
Yo, namakuru fise.
Eh bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbero yo gusa zero mwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me Isaac TV